Lo mama kusolwa ukuthi wadlwengulwa indodana yakhe. Emva kweinsuku ezine enqume ukuphumela obala ngalolu daba, wahanjiswa nasendaweni ephephile yokufihla ikhanda. Usethathe isinqumo sokuvulela indodana yakhe icala.
I'm so happy about that. To so the justice will take its course with the guy, he must be arrested and go where we belong to, than to abuse our grandmothers outside here.
Imiphumela yocwaningo lwengqondo yomsolwa kuleli icala yona ezocacisa ukuthi ingabe ukulungela ukubhekana necala enkantolo noma cha. Amaphoyisa athi akukho angakuphawula okwamanje, kepha uphenyo luyaqhubeka.